Pokarekareana, ngā wairoturua, whitia tuko e hine, marino ana e. Kuringi kia kite to iwi raru raru ana e Fati taku pe.